Tabuna utakulandra nitu mprogramu yamu ni from the terraces kushokila kuno ku Times Television. Mama siku nse mkalendi ni mkonsidi mulisua programu ino pidirani kachinziri kwa manso tero munu. Programu ino ndi kalendi kucheza ndi higa mkandawire. Ameni edu anali edu mlembi wa timu ija ya Nyasa Big Bullets. Koma kanya tuja kalipa notu ndiyo kudza Football Association of Malawi ndi timu ya The Flames. Ndiyo mtakala pomepo mumve kutipodi tinizo tani mprogramu yamu. Chabino munga ndane na kaletu mprogramu ya from the terraces ndi kalendi kucheza ndi higa mkandawire. Pano tikaletu kambira na nkani zo siyana siyana maga maga zo kudza The Flames. Tayiwona The Flames ndito yaluza back to back. Kuchinidwa ndi Morocco 3-0, kuchokoko, edeleta, yuka chinidwa ndi Kenya 1-0 ku Nairobi. Isana fike kuno kumuzi. Ena duku muzi kuno kumanina zo kutiai. Panopo ni nhayo di kocha mene yu RVG azipita. Manso ena kuna zo kutiai RVG asapite eka. Apite ndia minada mlemba nchito. Demu programu ino, ndirindi higa mkandawire. Kumasula na chuchuchu kutikodi zona nziti. Higa, ndakula ndira programu ino ya from the terraces.
Ndatuhoza kwa mbele pirani.
Ndakutenga mwina chifacha experience yako, pakani ya mpira hii.
Chabu ino.
Iweyo ndiwe administrator, wadi osa tuwa karikari ya.
Yeah.
Sikuti kwa mbili tukupanga kwa mpea, panopo ndi karikari. Chifuwa inunda mvula za masiku wano.
Yes.
Kwa mano ndufuna kuti inuyo mutandi uza bunobuino kutikodi mene mkuo nera mpira panopo, kutikodi ukupoto kapati, kutikodi pempo maganizano ndani tunduanje. Choya mbilira, game ya ku Morocco, Africa Cup of Nations qualifier, zikupezika zokuti ya Malawi, inagonja ndi timu mene ya Morocco 3-0. Mkai mbegezira kuti Malawi ikapita ku Morocco, ikagonja 3-0.
Aliense ama embegeza kuti Malawi singaka wino ku Morocco.
Mm-hmm.
Chifuati kuitenga Morocco nga timu ya ikulu. Koma titaona zigoli mene zina kali ya kuti zikulowera. Tinaona kuti Morocco inali ndi mawikine sambiri. Amalawi bwezi anakakhala kuti akuipanga stadi Morocco bwezi kachigoli kamodzi anda atrisa tachinya. Chifuwa zigoli zose zitatu zinalowa mokuti okhanga kuti amapanga training.
Mm-hmm.
Ndiye ifeyo
amapanga training ndi Malawi ya Morocco.
Onse. Chifuka uchinyaja,
mm-hmm.
Sakuti ya machinya mwa serious. Mm-hmm. Uchinyidwa wa, na uso wa makanga dikundi alimutraining. Ndi fepo wona zigoli zichi. Within 2 minutes, chigoli, mulimu game mweni mweni pamene. Sindi training imene.
Mm-hmm.
Kukutipanopa yukuyandikila 3 minutes, kudi hite first half, mm-hmm. Chigoli. Zigoli zaka kutu uzuone, nizodi ya kuisa aliense. Kudi timu hii inali ndi coach.
Mm-hmm.
Andi coach wake, wachita kubwela. Mm-hmm. Kabena ni makocha umwe wa aku Malawi.
Tatia tajona chigoli zi wambi dirashi. Inali training hidi wene.
Inali training.
Pamina po chukupa ngisa kutu inali training hidi chani.
One defender, mm-hmm. Mina na tamangisila.
Uh-huh.
Kumtamangisa,
uh-huh.
Mtu uja,
uh-huh.
O striker. Kena hako, kodi goalkeeper, amalandi la mwana, maza mena aja.
Amalandi
langati akutunga mazi. Wona,
uh-huh.
Kodi experienced goalkeeper.
Uh-huh.
Kodi yeyu, sama ipanga command defense, kodi mpanga joni. Shwa goalkeeper nda mena maipanga command, goalkeeper nda mena maipanga command defense.
Uh-huh.
Tapanga nicho, shouting, kodi mpanga disable striker.
Andunga nusa mpejepeche.
Mpejepeche. Kumuona bwino, jikaluru zone. Chimeje uziti njigoli, si njigoli jimeje. Ineyo nga tumutu mozi, okuti nukupanga analyze zigoli pano, part times. Chimeje si njigoli chimeje nakatudowa within 2 minutes, kapena 3 minutes. Defender kutamangisa, kutamangisa nda? Ameno jamamu kutamangisa nga nda?
Ameno banga chani defender.
Defender pameno bachanakapa nga slide tackle, full stop. Ampase yellow card, ampase jani. Alile ya ziwopa. Kodi usuna mwone gada makandi zikuwanji. Ndiye njikuwanji yaki jinadija?
Boot.
Ah, iwo kumuru tamangisa ngati ni mbale wako. Utamangisa ngati apongo zako. Ni mpira umeneo. Amwene pamene ba jabalibe chibale.
Okay. Eh.
Yes.
Ndiye ukutu ukaiwa nesesa defense ya Malawi. Ukwona kuti vuto dinari pati.
Ma defense inari coordination ndi ena koyamba kukasewera ni matimu akula kulu. Ana jama njenje mera.
Mm-hmm.
Chifuwa ma defenders aja amapanga lake experience.
Ukaino so chigoli chimecho china ngachia chuli chimecho na mwira cha Morocco chichezu. Kanga so pena pache mwina machi amafuno panga offside trap.
Offside trap.
Yes.
Offside trap.
Backfired.
Chigoli manage
kulu. Yes.
Jaona mene akuponyira manje. Jaona mona mene akuponyira miendo.
Because ukaonesesa that defender
yes.
anatuluka pa wall pa
yes.
mpira ucho kubwera. So sina kanene no call offside. Ukamona? Ukamona? That one wa black shirt ya Malawi.
Utamona akutuluka.
Yes.
Eja.
Ukamona? Black shirt wa Malawi ndio kupangisa zosi.
And offside makama manje mwandani mwalifari.
Mwalifari.
Kodi mwapangira dala offside trap yakapenai. Ndina ulesi. Offside trap msamai dalile. Fua ima karidwa ndi manja mwari.
Mwari fari.
Eya, lifari.
Koma, this one was story. Not an offside because uka unesesa pa di black shirt ya paka number 5.
Watuluga mchugurjant. Ndiye ye ya maziwa mwene popo. Mm-hmm. And after all, the away game. Siku yeah. Malawi di kumene kuchu. Kuna libe jisona, say, kuna libe mbali watu.
Wamona, akupo onya mpira uja. Ndipa jeso uya akuyamba kutamanga.
Kutamanga.
Uka unesesa.
Eya, uya akutamanga. Iyo angumu ya ngani.
Angumu ya ngani.
Angumu ya ngani. Iya. Yeah,
because this guy maina kupito kapanga katini utakamu akampange stop.
Eya.
Kuma yuwa mafuna kuyamba kuimi kamanja. Ndiyo uchuona ata ipanga release no mpilao. Kuti what happened? Ata ipanga release mpilao.
Eya. Uyo. Ah.
Andi muna mena anda pangisa zosezi na mafuna so kuyamba kuimi kamanja.
Number 5 wao wamapanga jani. Yeah. Number 5 wao. Amapanga. Yeah. Tawuna mwile Malawi na onsu.
Okay, fine. This Ugen, of course, we can say it was an offside.
Yeah, yeah.
Yes. So, tiko zonia, so no one should blame officiation.
Aye. Officiation ni, mm-hmm. ni gemu, tifika nani naliti.
Uh-huh.
Officiation muisia ukumapedu. Inu ya mapanga jani. Majinya kujigole kutakuka ni nani?
Aye.
Aye. Kwa dilifali, na yesa nani mbali yosewe na mpila. Amango one lani.
Amango one.
Amango pereka mitigation ni tu yei.
Yeah.
Kutu okay, mpila menu kuenda, manipange jonji, nipange jonji.
Tia tuone third goal.
Yes. Nika. Mayo ine.
Yeah.
Malawi.
Iyo.
Friends.
Iyo.
Ya moto. Scorching themselves.
Yeah.
Ini kasablanka ka inali kuti kumeneko.
I think I know inali ku Rabat.
Eh, Rabat.
Look at that.
Mayo ine. Taona. Chib. Ha?
Ai, apa seriousness ineni panalibe.
Panalibe. Eh, ya. Goalkeeper kuti mpira uli manja.
Uh-huh.
Ukunkanika. Unali oteta.
Aisho, andi mpila utatu onese senso, nipiloti anakangu upanga pare.
Yes.
Saka na imena kuti augiri, anakuna kufuna kungu upanga panji.
Zimene zozo ndi zimene tumafuna kuti tiziwona. Kuti zola kwika zati mpila
okay. uku. So, no, kochi uja kunina zo kuti yae, this was not a true reflection ya game. Akuti yae, izi sizona zeni yae, game Malawi na menyabu.
Oh, kwa iye inga, kwa isa kupanga defending chito yae.
Iwe kumonga higa uka wana zimene zo kuzo jamba kutu jani.
Iye,
kama wamena yungu kakochi.
Malawi imafuna marizazi. Si mafuna zo yungu lae.
Mm-hmm.
Chifuwa, wanapita kukosa fa, ndiye china pichika ndija. Okay, bwela kukosa fa, ana kakuta kuchita kuhino. Mm-hmm. Ukuku tinakamu vila jisoni.
Yeah.
Kuma kuli kwasi kupenda kupita yez, goal sizu kutani, sizu kubwela.
Chua panopo wamenya 17 games, waruza 15.
Ehe.
Wawina awiri.
Ehe.
Wamenya 17 games,
ehe.
Wawina kwa awiri.
Out of 15. Ehe, wapanga draw 5.
Ehe.
Ndiye
10 losses.
10 losses.
Ehe.
Ndiye upange buwanji pamine. Ndiye kwasee kuwanga pange play muja. Malawi is over na pamine popo. 17 games. Iwe unga nina kutu still blaming somebody.
Ehe.
No ways. Apopo ndi kupanga jana. Nanga I say dying horse anga pange jana I say.
Ndiye iwe uga muona coach amene. Ukona kati vutu la kire nile ni la gona part.
Inenda kandu kunena pirana kunena kuti coach uyu mpira wako Afrika saa kuziwa. Iye alibe experience yo coach ya national team. Fwa o national team kuma kama coach o siyana siyana. Kuma kumpira wako Afrika na oso anaukanika. Ndiye kumarai kunoko. Niko yamba kukandi timu. Yo kutu o timu ya Afrika ima sewela jonji. Ndiye nipo vuda kwa mbili. Imte ngila ntawe. Ndipo anampasa nchilo yo vuda kwa mbili. Mene nina mwonela ineyo. RVG alibe ma records onena kuti national team pena pake ana kapena assistant coach
yeah.
kapena kabo team manager pena pake ku national team for national team ni team ina yake yonena kuti imasiana ni club ndiye tikamafuna coach tizoona kuti mbali yake nditi wapanga zota CV yake ndotani
ndimamva zoti coach amene I think mina pomuonera pa YouTube upo team yake imaruza 2-0 ndiye kuti anapanga upset tables ndikuwina 3-2 ndiye mwina mwache akula kuloende sampira kuno anena zokuti yai Amini ya kwenye ukala nditu kochi wa Malawi.
Ai. Kochi, ukama mtenga national coach. Wapanga zotani. Kutu watengisapo chiku. Kapena nalipo club. Watengisapo chiku. Kapena nalipo national team. Team yake inakafika kutu. Mwa semifinals. Kapena wayambila makota finals. Semifinals, nima finals. Zimenzi doma panga consider ukama mtenga coach kubulisa national team. Kochi kochi huyu. Ana seura po national team. Akuziwa kalido ya national team. Ndiye feti kama nina kuti kochi huyu. Kungo mtenga kumbulisa. Ali yesa na afusa. From the way to go, Amalawa ambiri analodabwa pa kocha mene.
Tete litayona game hii ndi Kenya. Ati menya gula bati, defense, zokusazi kuchika uti defense pane pache zukanga duti pali problem.
Siku uza na chochita.
Chochita.
magogi basa kupanga komanda kuza kale game yako ya ku Morocco
yeah.
Chimozi mozi go game hii kodi ma goalkeeper chita woni jani
ndio uone
they need to shout their defense
yeah uone pepo unachokera mpira
yes.
Akupita he cut sitting
muona possible but I'm about green it
yeah we said about 3 4 green jerseys
muona awo box
1 2 3
we now elegeza pamenepo taona kachi goli kokuti kanga da akusewera kuti ndizichanune apa training taona ndikongo yeleke zito goalkeeper akuona kuti nzanga kumenya apapo
yeah
koma iyeyo hai ndito bas 1-0 Kahata Francis Kahata
yeah
jersey number 16
yeah
yes kuchinya midfielder another midfielder
yeah
yes
because he came from deep
yes
to finish off the rebound
ife ma midfielder zata utani mbuye mujama even ma defenders amakachinyi
ndichifuwa chani panopo Malawi mina so tikambaka pankani mene ya ma midfielders
yes
oyamba timu ya tuja timana zoti kati timu ya Malawi strength yake inali pa midfield leo napita kuti pa midfield
selection ya ma players kodi player huyu ndi huyu anayamba sera goalkeeper ndi defense ndi ndana mena na sera polimozi ndio bwana so midfield ndi defense kodi ana sera polimozi ndani ndani strikers ndi ma midfielders ana sera polimozi that's the coordination
ifuwa ama zwa ikusintasi
eh ya timu ikusintasi sakuziwa na maranzi aina kumaziwana kodi nene kamenya cross hii nzanga uja akafikira pati maziwana shouting ndi zimenzi machitika mu mpira aziziwana chifwa iweyo kandi shout ineyo maybe yeah. Ndita kukwia koma ineyo ku club kwanga tika shoutana zima club inobwino so zimene zozo tikwapimba ku selection ikupwelekesani ma game ngati awawo
kungati game ngati ya ku Morocco naona kuti John Langes anali pa bench
yes
iwe memadri John Langes panopo ngamuse pa bench
pa dabe ndi mundu player amene anavuta so kwambiri national amene ndi captain
yeah.
Captain akupita ku national team akakhala pa bench
yeah.
Zoona ma players amene iwo
akapanga Dennis Chambers kati akapanga party na Limbika Ninzafu
seniority panalibe kodi ma players makamapita kumene kuja kodi ndasewela nthawi ya itali bwanji muzoona munthu captain wa team ina akuchokera mu dabe ukamdiesa ice block is that fair
kodi coach amene you
it's not only coach
yeah coach panopo tiyambekeza coach kwina kuti bwerapi kodi tikamona coach amene do you really think kuti ndi coach ono zokuti ati tandisa
ngapina
mina timpase ma game 30 chwa apa mungopira ku muntu
no, these are our resources coach these are our resources Malawi resources minimum resources iya nane nakuti chicho simene mungana anamuza kale kuti ku Malawi kunoko timavutika zakuti akuti ineyo musadandaule tini ma players human rights deny eh yama players ndapaka ndayankhula za human rights za ma players siti now the whole Malawi muri human rights
chabwino higa I think that tika mwereka imadzi pangono tione kuda zokuti mu second round tibwere ndizotanda
chabwino
mukoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television mama sikonse muri ndine mkozi murutsi wa program ino pidiani kachinziri komanso program uno sindu ndeka ndikucheza ndi higa mkandawire kukambira na nkhani zosiyana siyana zokuza the Frames Malawi national soccer team komanso chigawo cha chulichi tibwere tuone kuti administration ikulakika pati mutakhalapo mwe chabwino monga andanena kale tu mprogramu ino ya From the Terraces ndikucheza ndi Higa Mkandawire ukambira nkhani zosiyana-siyana zokhudza the Flames. Higa nkhani inapa ndiona zokuti iweyo maganizo ako ukamuona coach ameneyo RVG una kandwe farm president ukanapangapo cha
coach uyu kupanga terminate contract yake amwene magemu amene wasewera ndiambiri chifukwa nakakhala kuti wawina magemu 5 waluza magemo 5 wapanga draw kwinako yes tinakane nakuti a coach
almaika performance is there
eh ya kukosa afazi nankanika African Cup of Nations zikumvuta ndeti time bad
iwe can you believe kuti we have become so bad kuti mpaka na tikumenyedwa ndi ma team ngati Swaziland Lesotho
yes.
Botswana
yes what do you expect mpira ndi wagulu sikuti amapanga munthu mmodzi ndiye coach uyuyu timuze kuti inde tinani makochi amavutika mbuyomu mm-hmm. koma samafika pamene po
yeah chifa niokaona makochi also I think is Stephen Constantine tinkana zoti was the west
yes
komano akulu awa adusa leko ya Stephen Constantine
na awa
yeah uyu awa wanjasi ndikuzaza kuti kodi anatenga bwanji kodi pamene pati city vuto ndani kapena vuto ndikochi kapena
kale kupanga haya mm-hmm. makochi fuka amalawi makochi achi malawi okay iwo amanena kuti taruza hope malawi coaches mm-hmm. koma kupanga compare ndamena anatibweresera kodi anaganiza kuti timbwerese ndani chifwa uwo anatibweresera kuti anamtenga pa internet mm-hmm. kungomweza ngati nsomba sithu kuziva kuti
anangotenga ngati kuti memo tingagulire ujeni galimoto
ku Japan zimene zozo zola
kuti gamoto njabwino iyi
chifwa nthawi imene amachosa local coaches mm-hmm. ndikunena kuti kodi panopa amene kumbweresayo mm-hmm. angazatithaliza motani mm-hmm. ife timaganza kuti kupita ku right direction
koma yenye mirandu exactly atamuona coach amene nimakhulupira kuti nyemirandu ndimtotana amenya pompira china mpanga impress ndi chani mina mwachewe kudziwa pa coach amene chifwa ndikapanga google ni CV yake ya coach amene ndimapala gafu awili kodi anakocha timu yakwa wana chosa mu premier division ukafika mu lower division ukafika mu top division mene mu timu just of things is na kalibu nabwino zinaanza chikopita ku Cyprus wachokomene kupemba mabwira ku Malawi kuno then madabo kuna zoti kodi where did he get the confidence kuti mpaka na muntu amene yako zokocha Malawi national team and transform it
kodi mu contract mulibe mutual agreement zikakufuta basungo choka choda kukagamya kuti ifeti khani mulandu
ine ni mati mina iona isuzumira apo kuti kapena mulibe exit clause
contract sidu kuziwa kuti chifoi kuti kakamira chifoi chani apo pa ndio unena kuti abwana zimene timakufunira nsiza bwino nthawi iyi azaku okay makochi chimene ama hopa chonena kuti mbiri yanga isaonongeke ine ndapita ama sanzika
so in this case mukona kuti titan
okay chimene ineni mafuna kwambiri chonena kuti kochi atapita okay ku national team
adzipita kwawo kuti nchotsi
nchito adzipita nangapanga
kuti kochi atapita ndiri kuona ngati
apite kwawo ndiye ifeti manena kuti akhale pansi kodi technical kumalai kunoko ingamene tinga ipresentitiwo okay amena nasewera pa national team ndatiwo kodi atithaliza bwanji kungotenga ka group kena kake ka zero zake zimene zinasewera pa national team komanso andi upangiri wina wako wabadera
chifwa nkulu iwatu onongera ndalama
akuti onongera ndalama osati watu onongera ndalama akuti onongera pa ndalama chifwa naisa kukakamirato ngati kuti
ngati
kuti ndi ukwato kuti napita ku challenge izi sinapita ku challenge
ukukathira pa court
ukukathira ku court chachadi iyi iwe mareko zako sali bwino we koma mvira chisona akula ma coach kwina kuli konse ine ndikupita chifwa iyi si club yokunena kuti ni national team anthu afuna marizasi odi away games wasewera ngati pa home games wasewera ngati okwina ma games anga zoona coach tizimsunga one two games
so nobody kagulu kamene ko ndikumva kunazo kuti kafuna katapanga match koma kaletsedwa chifwa chokuti mwina match ya president ali kuno ku southern region koma so chifwa chokuti pali ma activities zina ndiye naboma akuti kagulu kameneka kafuna kapange match against the coach ndi president do you think gulu limene lili iwa kulidziwa kudziwapo chani pankhani imene sana kufunse mina mafunzo
okay ine gulu imene lesi nalionepo sinakumanepo nalo ndangova mu through ma social media ndi ma anthu omwe inuyo mu press kunena kuti kulizakuti chonse chinonena kuti aluza trust mu executive ya farm kodi inuyo mukutipangira chani ku Malawi zimene zisiku kuti ndikokha kuno ku Malawi ku Zimbabwe nayo so duwe ana mchosa sichimozi apaka boma linalowererapo ndikumpuza duwe kuti atapita abwere nzako ndamene sopana amabwera ziti chinyangwa ndamene na anakalowa mu office mwinzeru zimene zizi ndiye a president awona nyamirandu tathokoza kuti agwirapo nawo ntchito koma Malawi akulira 16 years kodi apa panaka chitika zambiri pilirani kachinziri ndiye anthu akulira kunena kuti mpira wathu sikuyenda bwino marizasa ukhala bwino komanso coach umambakira kwambiri ndiye Malawi umaziwa kuti mpira ndo inaenda ndaona ma supporters akutani akubweraso kwa ifeyo ma supporters amachita kutiuza mufune musafune game yakuti tithana nanu zimene zija kumpira is normal ngati ma supporters akulira ndamena makapeleka ndrama pati pa gate koma taona zaka 16
maendesa mpira chifwa cha masupporters
masupporters aja ndi mapanga challenge masupporters
koma kuno tukanga tukuendesa mpira chifwa
cha rafiki ma players azikhani team womenya mpira okuti masupporters asangalale koma kumalawi kunoko tukutenga ngati nomo tukanga tukupita ku buffer kungo wosamba basi kubwera iya mpira umasewera anthu ku stand chifwa machoka ku nyumba ndikukhala pa stand paja zuwa kwapweteka cholinga iwo angosangala kuti mpira wadana wine
higa
yes
do you think nazo zikoza kuteka kuti masupporters wadi using their influence akoza kuchosa anthu amene
pamene popo
ukaiona setup ya farm Kapena they can just add the pressure with the executive mcho say coach.
Okay, chimechi uchitika papa, njone na kote. Boma, ndi famu, ndi Malawi National Council of Sports, anvez mina kulida antu. Ndi apempe, awoda nyamilandu, kuta abwane magulabo nchito. Bwanja kulepa antu ena. Chifuwa zoka kamila izizi, antu, woka ndamina zipita ku stadium, mapedu wake akapita ku stadium, akakaru zaso mpila, zinti zaka turukasu. Ndipa mendu kuopa ineyo, wote ni mtuwa kwa mbili kutuwa kukirabu nchito yake zaka 16. Oke, okay, mbali meno wapanga achieve, yes, tukufomeleza. Kulisiyose siku zola kuika. Koma zinti uzivizi, mkazika kamila, mapedu wake, game tikuwa sewela, tikaruza game, antu azali tabazaba anga bwanji. Chifuwa papa kunena kuti, tipange zaku, tipange zaku. Mpila papa sitinga wini mwane nakali no kapila nga jeziri. You are respected what? Journalist mungani za sports. Iwe wauna mpila, kunja ndi kumalawi kunoko. Wauna maplayers osiana siana. Kodi mpila uu, Malawi nga wine.
Iya, yeah, coach wini kaita mpasa even 5 years, sitinga wini shina chichose. Because, chumezo ndi kuona ineyo. Selection ya maplayers ni 0/10.
Ni 0.
Kupanga read game ni 0/10.
Yes.
Coach wiu... Chemistry ya mpira sama iziwa
bunu.
Ndinache za nae ipo kumandina mwona kuna zoji mulibe mo nzeru za mpira.
Ama ngote kwenye kula jizungu.
Yeah. Yes.
Kutia wawo mpira ndijonji mpira joji. Kuma mpira ulipa ground.
Yeah.
Uma tenta pa touch line.
Yes.
So, chimene so china chafuta kwa mbili. Pa zaka 16 na hapa. Football development ya tikanika. Tawana mafili ya sabu futika kwa mbili. Alibe office, alibe chani. Ndiye ifeyo, tikatu office. Ndimene mpira uma dani, uma kazikika. Kuma, we need to have elective members within affiliates. Komanso pakale permanent staff kuti azipanga develop mpira.
Komano tatia tichapanga center kwa mbili nkhani ili pano imene ndi nkhani ya tsiku lino.
Ochabwino.
Koma nkhani ili pano ndi ya Water ndi RVG.
Yes.
Because ukanga tinazo kuti Water as the head of the affiliate.
Yes.
Ma head of affiliates a firm. Head of the executive titelo ya Football Association Malawi.
Yes.
He saw the reluctant kuti athane ndi coach amene.
Iye Water apange zimena Malawi kufuna. Chifukwa
nchito. Ali pamene pa chifukwa cha Malawi.
Cha Malawi. Malawi anakupasa nchito. Kudu wanaupanga trust, uendese. Ngadiwe so kupanga zimene zozo, umanina we kanso, amalawi pepani kwa mbili, ndakula kwilani, ine nakubwelesela ni mtu wakudu, akutani
zimati. Kumaka siku ya mba tukubwelesa mtu nga tamene.
Yes.
Taunako Stephen Constantine.
Wina uja, ujana katuluzisa ku Nigeria. Thomas
Safel. Anako ntenga kuti akangu wini sa game ya Nigeria yoka.
Bas.
Anapita umene ujoka panga zaki, yes. Tiname njilewa kutunilu.
Dono na Alan Jiret. Anako pita ku Ethiopia kuja ulendo naluti.
Alan Jireti, ujasaa sina limbani na ye.
Yeah.
Hata zua zoku nindaluza kwa kwa nina, anayangu mea game ya Ethiopia, kwa nkotenga katundu wa jekuma piti.
Kwa coach 1-0, ineyo pa generation hii, Michael
Hennigan. Yes, Michael Hennigan. Apopo, mwina maje niko zogiza nawe
yes.
Totally. Kuna zoku Hennigan, anabu ila kunet, andana nena, kuna zoku ndi kujua duma lawe ndi ziku losa uka.
Yes.
So, no, nkani ama resources, yes. Kala excuse. Analuza game ndi Guinea, 3-1, dima kumbukira. Analuza game ndi Guinea. Anabu ila kunoku ya Africa Cup of Nations.
Yes.
Anabu kasula timu. We are out of the Africa Cup of Nations. Tasandi game di Kenya.
Yes.
Ndikupanga build team. Ndiyamana nakapeza. Gulaj na Noero Mkandawili.
Yes.
Anakapeza Gulaj na Elvis Kafoteka.
Yes.
That team imena zafika mpana ku Africa Cup of Nations.
Obviously what you
find? Ata ipanga build team manager. Tinaishi ni ya Kenya hapa. Ibine ya mtini ya coach uyu.
Yes.
Tinaishi ni ya 3-1.
Yes.
Tinapita ku Mozambiki. Tinapu ya kundi 4 Nations Tournament.
Yes.
Cup.
Iyo ulendo.
Iye nkumapita.
Siana muendesa babasi.
4 months.
Kumapita. Uguziwa, ameno Michael Hennigan,
yeah.
Ana asewe labu kwa Afrika kunoko. Kutembe.
Mpira. Mpira. Yes.
Okay, ana asewe ya matimu, anguna ngunga kari ya muligi,
yes.
Koma, kwa Afrika kunoko, ana asewe labu. Aguziwa mpira wako Afrika.
Kwa Afrika.
Nenji menejo kunena, kuni mkamabu elesa makoach, azizi waso mpira wako di, wako Afrika. Chifuwa kunoko, ndiku Europe, niko Siana, kuno ndiku Asia, niko Siana, kuno ndiku Amerika, niko Dani, niko Siana. Kunoko ndiku Malawi, kunoko ndiku Afrika, with minimum resources, we need to produce what? We need to produce results.
Mawa kumari za ndoti chani. Coach akalepo azipita.
Coach Water Tawi Indiano akonde na Malawi. You need to move out from the football sector.
Mumaonera from the terraces kuchokera kuno ku Times Television mama siku onse mnali ndine mkozi mulu tsipitani kachinzili komanso to program ino sinali ndeka ni macheza ndi mzanga uyu Higa Mkandawile kukambira na nkhani zosiyana siyana zokudza Malawi National Soccer Team the Flames. Ndiye mtadzakhala pompo sabata ya mawaliro tione kuti tikubwesenza mtundu wanji mprogramu ino. Sabwino zonse pamene mukuonera Times Television.